Ngicabanga ukuthi uyangizonda.
Yini ubonani?
Noma wakhe ngamgudluza ngaleso simo sokuthi wengihlukumeza.
Nibhizi nibukana ne-TV ngithethe kuma kuyogizizitsha. Futhi nizoyibulala nje ninjalo. Luso, phuma wena uyogizizitsha akusheshe, akusheshe ugizizitsha, akusheshe. And futhi nizoyibulala ne-TV le.
Kumeza, engithume isitori ebusuku.
Ngithethe
hamba uthengisinko. Angeke size sihlale ngamanzi, awusume uthengisinko, akusheshe.
I'm going to go to the house.
I'm going to go to the house.